leyo kami lapho ukuhlangana kwethu namhlanje kungayisikho ukuhlanganisa kwethu kodwa lokungowethu ngoba sethu lapho ukuthi sizobona inkokheli zethu sizibonile inkokheli zethu sikhona baba zilokugwala kukhona sicela ukuthi uziqinise nkosi uziqinise nkosi uzinikeze amandla sithi le nkosi esibathuma khona befike bekukhulule kunjalo bengafike bekutshintshe nkosi sithandazele umakhuphe ukubana umqiniso omnikeze esipindi sikaphethniko lodaniel nkosi ukuthi lapho akhona ebesipindi sokuthiyana ledoti le-mgc adleni okuphatheyo ezamgcina nkosi eyo ngoba siyazithanda sinabantu babobulawayo sinabasemathoyilete ngoba naye nkosi sikhulekele amajenakisti baba kube lawo abhale izinto eziyizwe esisifunayo sinabantu bakamthwakazi bangatshintshi befike ngobisini bebhale into zabo konke esikucelayo wathi sizakuphiwa and sizakuphiwa jehova igama lakho ngiyakhuleka amen.